to bow, I am on. Gang, Moshe, putting gang on it. Go say, on gay. Go, go say, it's all I lay. I say, I'm putting bow, I am on. Gang, Moshe, putting gang on it.
Izenzo zakho zingenza umuntu lavo. Isikhathi sabangathandi kanginaso. Engakho ngokuthando lwakho nginalo. Nginalo for wena nginalo. Nginalo lakho nginalo. Nginalo for wena nginalo. Nginalo lwakho.
Sabanga tandi, hey, dangin.